Ayala Milan, you was a cat at a farabalaola. I can't muso na kema batunje.